ikaze ridasanzwe mwese mwashimye kudukurikirana indundi web tv turi kumwe namwe ni muri cha kibanza ciza ushaka kumronka ikinyobwa ciza ushaka gufungura imfungurwa nziza ushaka wa muziki mwiza ndazi yuko ari ngaha nyene turi kumwe nawe turazi yuko byose bishobora gukunda uno musi twakuzaniye nde agira tubwire byinshi kuri we atubwire byinshi dufisemo amadida ne nizere yuko yamaze kwishikira na byinshi tuza kubyumvira Mundira wanze ndamuhikaze namahoro
Namahoro cyane adije
Ego ari aba ariko baramubona izina giye bamaze kuri Captain Goban hariyo nabanze ko ari baza mbega izina giwe ni gute reka adukundire cyane cyane awanze atubwire neza na neza nkuko dusanzwe tumuzi yuko ku bintu by'umuziki yamye akora gose wowe rero utaburi kurabikurikirana ni wowe tugira tuha kajyo kugira uwumve iri zina
kw'izina ryanje izina nahawe n'abavyeyi ni Kimangu Francis hanyuma kuri iyo ryo mu gisata cyo muziki abenshi banzi nka Kim France
ni Kim France yafashije abaririmbyi benshi kandi benshi baranabishingira nahe baravuga ati hari ibyo yakoze muri uyu muziki cyane mbega wewe kubgawe urabona yuko hari intambwe umuziki w'u Burundi uri kuratera
yego umuziki w'u Burundi dufatiye nko kuva muri rya myaka twatanguriye ko twebwe twawinjiyemo mu 2007 gushika no munsi ndabana ko vyagiye biduga bitera imbere
yego uvuze iterambere yari abavuga ati mbega byo bavyifatiye he kuko benshi baridoga ati ari ikintu tutararonka mu muziki wacu uvuze iterambere uvuga yuko ari intambwe yahe ubu wewe igushimisha abaririmbyi bageze ko
ntambwira garagara cyane cyane mu bikogwa kuko uravye mu bikogwa urabona yuko umuziki w'u Burundi bunye urashaka kuja mu gwego rw'ibindi bihugu cyane cyane bidukikuje n'uko ari nabye n'intambwe kuko hari bihugu bidukikije wasanga umuziki wabo uri imbere yacu cyane
nuko naranahagarika kubikora kuko arabona yuko no mu mahanga badushaka gushikanayo ibyo bikogwa Kim hamwe ubu uje ni 2021 kubaririmbyi bo buri kubakorera gute kugira ibintu byabo navyo nyene bihabije mu higanwa ry'abandi baririmbyi
twebwe ukuntu dukora nka Kim France Record
yego
Haro benshi badatahura ukuntu twe dukora. Twe cyo dukora mu gisata citwa nka promotion. Ni ukuvuga tushaka gufata mu minwe umuntu afise ingabire ziwe, twagerageza kumushira ibikorwa vye kumugaragara. Bidasigura yuko du promoting umuziki wiwe mu maradio cyangwa mu gitumukore ni umuziki wiwe muri studio, ibindi biraba aba promoter abantu.
Ego. Nimba atari banga ubu studio ya Kim Fancy iri gukorana n'abaririmbyi abaho.
Twa mu mwaka uheze twatukoranye n'abakonangwe harama ama project wakoranye n'abakonangwe
yego
muri uno mwaka naho dufite andi ma project kera dukorana n'abandi baririmbyi harimo wa pauzone n'undi muririmbyi mushasha
urumva yuko agitanguye atanguranye nabo baririmbyi mbega ni batatu bagira batangure gukorana na Kim
ni bo batatu dufitanye project hari n'abandi ashaka kwiyongera ariko muri umwe
wese hari ibintu byigeze guhitiramo turumva umengo hari ukuntu mutariko murakorana na wawa ni igiki cyari giciyemo kuko wawa twara mubona ku studio yenda atandukanye byari byagenze gute
urumva cha dusubira kuri cyane rimvuze ni ikintu cyo dukora nka promotion kuko nandi abivuze n'abantu dusinyisha amasezerano amwe afunga umuntu no kuvuga ko umuntu habari libre yo kugenda yashakiye akashaka agaruka igihe yashakiye urumva wa twarakoranye nayo kandi bikorwa byinshi byashimye abantu byashimwe n'abantu benshi kuko abenshi bazi wawa babona Kim France Record bisigura yuko twakoranye ibishimo
Ego hama ati bagiye gukora n'abandi baririmbyi batatu kugira bihagarare neza na nuwo mugwi w'abakonangwe bobo ko mbatari muri abo batatu ndetse ikiringo cyabo mwe mwahanye cyarangiye cyane habaye guhagarika
abakonangwe bisanzwe twakoranye nibo banyituye bambwira ati tugomba tugaruke muri game urumva twifuza support yawe yo kugaruka muri game urumva twarakoranye ibikorwa mwarabonye audio na video byagize nuzenye yabo comeback hanyuma cha dukorana audio ariye baherutse gushutinga video mugabo iyo video nta ruhara ndayifisemo twe twakoze audio yabo gusa
nibyo bikogwa mwakoranye uko kuri bari bakwituye kugira ushobore kubafasha ubu niyo ugarukirije ngaho kubafasha cyangwa hari ibindi muzobandanya mukorana
tubo dusara bagarukirije ngaho kuko barambiye yuko ubunye entre yabo babonye ko ari sawa comeback yabo ko bashobora rero kubandanya babyifu babyikorana ncanshimira ngaho nyene cyo dushima ko twagarika bisigura yuko muri uno mwaka ta mugambi dufitani kirese bo nyene bavuze ati turacakeneye ibundi bufasha
hari umuririmbyi yo bariko arakurikirana ikiganiro cyanke afise n'impano ashaka yuko yofashwa sinzi arahawikaze kuri studio
ya arahawikaze kuko studio kimfense record misanzwe na mana bisiguye kandi kubakira mina bisigura nti twashinzwe kugira duca amafaranga twashinzwe kugira dufashe impano abafise impano kubafasha ibikorwa bya bigaragara
hama bishasha wo kwemeza na cyane cyane uraziko uko imyaka igiye uko imyaka igenda hariho hari ubundi buhinga buguma buza Kim Fancy studio yabo nubwo ahe buhinga yajizanye uyu mwaka bavuga ati ubudasa
ntawovuga ngo ubudasa gose gusa ibikorwa turiko turakora turabona yuko tugenda tugenda mu nzira itera imbere niko bisigura yemwa sino chamvuga ngo ubuhinga budasa nubwo abandi kuko nabo abandi sinzi cyo korategura uko bimeze sino isho kamvuga gucyo gusanze ko turi mu nzira nziza
hari ibintu twumvise yuko uretse audio mwoba mushaka gukora ni bya video byo bivuga kwiki
yego na studio ya video rikirashingwa bikorwa byose bya ibikoresho byose byarashise numva muri abo batatu tugiye gutangura ama video yawo muri ico gihe abantu bazora bakuntu dukora arabashima baza kutwitura ko tubafasha bakaza arabashaka ko twakorego amasanamu yabo naho nyene haje navyo nyivyo shoboka
mbega haja kuri studio hari umuhinyanyuzi inyabake
hari umuhinyanyuzi twa Kereme Pro yigeze kwaba mu myaka ya 2014 gukyo 15 13 sinibuka neza ubu akaba yagarutse
si kenshi uba uri mu gihugu birakorohera kuba womenya impano ziri mu gihugu ndetse ukamenya ati nibikogwa nibi bihora bikorohera
biranyorohera gose kuko isi ni ntonya kandi ndabifatira umwanya wo kubikurikirana bisigura yuko ibikogwa hano buri kumbusi kumbusi ndabikurikirana
Ega umuririmbyi ubona ati uyu afise kazoda ashobora guserukira makungu washaka kuduserukira natwe tukavuga ati mu Burundi hari umuririmbyi abishoboye
Abarinzi ni benshi ngai Burundi umbwiye nti ntore
Ego
umbwiye ngo ntore mwo vyongora gose kubujyo mbona yuko benshi bashoboye muri make
mu majambo make hamwe nka wewe uvuga ati ngombashire ikintu ngomba nshire umutahe wanje mu kintu nuwe muririmbyi uvuga ati uyu ndamushije ku umutahe wanje nshobora kubugarura
Wono shira ko mutahe nuwono bisaba kankundira.
Ti wowe bisaba yuko gusa kumvira hama mugaheza mugakorana neza. Nuko ni numwe mu basanzwe bakurikirana cyane umuziki yatwemeje yuko umuziki uteye intambwe arabona yuko atari hahandi tukiri Kim Fancy mu nko mu nyuma y'imyaka 10 urabona Burundi yuko kubyerekeye nko muco gisata cy'umuziki tuzoba tugeze hehe.
Ende bazako bitazore ndabishika mu myaka 10 no mu myaka 2 imbere cyangwa ingahe ego tuzaduhagaze neza kuko n'ubu duhagaze neza bisigura yuko uko mbona abarinzi y'urundi bari kwagendana n'igihe novuga yuko ibizo babiri mu myaka 10 n'abarinzi bazabiri ego
nuko mwabyumvise ndetse mwumvise nibyo ariko arategura twizere yuko abo baririmbyi batatu mugiye gukorana tugiye kubabona ahaciye kiringo kinganike
nibaza yuko nk'uwa mbere ashobora kuzosohora indirimbo video yiwe bitevye mu ndwi zibiri
mu ndwi zibiri tuzoba tubona ibikorwa byanyu ndetse ahantu umuntu nk'ubu ariko aradukurikirana avuga ati ibyo bikorwa nshobora kubibona ni hehe
nkuko mubizi cyane cyane ama video kenshi akunze gusohokera kuri YouTube
ma channel atandukanye
ya YouTube umva ico gihe kigeze cyuwa zoba yakorewe tuzoheza tuze dutangaze cyane abashaka kukurikirana ku bikorwa
akaba atari akabanga abo mugiye gukorana mugiye gutangurana bushasha nk'ubu channel batangure bushasha batangure kwiyabonako canke nukubandanyiriza aho bari bashitse
nka pauzone musanzwe kwasanzwe ahari nata bikorwa byinshi biriko mugabo izoba ari nka video yiwe ya mbere hari ibindi biriko atari video ziziwe yashaka ko ari ama audio ariko mugabo video twovuga ko yo bisose yiwe ya mbere zobigiye ko wawa nawe asanzwe nawe nyine afite channel yiwe izo ja kuri channel yiwe arundi mushasha nawe we wiza bari channel shasha
nizere yuko mwama muyumva iyo studio abari hagati mu gihugu abari mu mahanga murashaka kumenya neza nina neza ahitumbereye iyo studio Kim Fancy record itumbereye
itumbereye mu kinindo mu kibenga yego ni kwa barabara bita ibisi nimero 4
yego nuko murahawe ikade n'abari mu hagati mu gihugu barashaka kuza bakabakorera ibikorwa byabo canke n'abari mu mahanga bayumvise barashaka kuza ukabakorera ibikorwa byabo canke uyu wafashe gukorana nabo buri wawe gusa
bose barahawe ikaze
nuko ikaze mwajyumvise Kim Fancy nizere kufise akajambo kanyu mushaka kugira cyane cyane abakunzi b'umuziki n'abawukora muri rusange
Yeah, aka jambo ka nyuma ku bakunzi b'umuziki nuko bo bandanye bashigikira umuziki. Yego bawushigikire hanyuma bashigikire n'abawukora. Hanyuma kubijanye n'abawukora nabo cyo nabasaba cyane cyane n'ubumwe gukorera hamwe. Yego.
Ego
bagakorera batera imbere bashira hamwe.
Nuko mwamwumvise nidire yuko ibyifuzo byiwiwe ari gukorera hamwe ari bwa bumwe twamatubasaba turatashe turashitse ngahe imbere Kim Fancy turahuye n'umuririmbyi Double J turahuye n'umuririmbyi Dramati turahuye n'umuririmbyi Kazi Estanishe bose bakubwiye ati turakeneye udufashe uwo utangura gufasha ninde
nabivuze kare ubona ufasha nuwo twa tubyumvikanye
bose barabigusabye kandi barumva yuko bashaka gukorana na wewe
hari ugusaba hari no kunibiyago
umva wocu bafata bose cyanke ubanza kugira nibiyago
twakorana ibiyago abo duhuje ni twakorana
nuko byumvise ko Kim Fancy ikintu nyamukuru ashira imbere n'ikiyago mubanza kuyaga muko mugira ico mukorane je mvuga ati mbanda gushimire
ndabashimiye cyane nkabashimiye n'abanywanyi bya Indundi TV nkaba ndamukije na pasteur bagenzi
ego
asanzwe ari n'umugenzi wanje
ego reka tubashimire mwese mwafasha akanya ko kudukurikirana bandanya uri kumwe natwe ubandanye wumviriza ibiganiro byacu ni minsi yose twa matukubwira kuri Indundi Web TV turagushira ku biganiro bitandukanye tutibagiye yuko ushaka sport uyisanga hajya ushaka kumva mutima lo comedy ushaka kongereza iminsi yo kubaho ni hajya ibiganiro byacu mwaramaze kutwereka yuko bibaryohera natwe bana turi kumwe namwe reka tubifurize amahoro ahiwanyu